Lomba dulu guys. Kobar lagi jalan-jalan dulu guys.
Hati-hati, 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 hati-hati Ganti le.
Thank you.